kɔfi kan wòle fi ba bɔ wonɔ eme kpa wòbena lɛ. Yeah, I mean, I mentioned my body.